ibishimu bihari aho mwimbye ubutare korona ry'amahera y'ubujya butare yagiye he bujya butare bijya binogo ngo ni kabarore abanye kabarore muri ga bijya binogo mbona mwimbye mu butare ko mwabushoye amahera mwayatanye yose ngabashiriye mwayashiriye abatunzi none mwayashitse mayondora cyaraba hasi mayondore mwayashitse he Koma nini nogo, nabona mahera. Ngaya sitze. Kubibi juu, shikamu, fatamu kimi, tuga higi huku. Mwaka tamwechi la wanyama haka. Saka mara maza. Mwungungo mjuu uju, gono genge. Noone, siku ya wija nogo mili kama, roe, mwija utare gafu ye. Amustere, bagi ye. Amustere, auringaye kana kuhuzi, nakubu. Vuka jama hera higi ye. Musumwe nzoba hamagara mwese mu nsikuriri yagiye y'amahera kuko sinumva inyene ubwenge nguba kubikijuju ugafata ukimba ubutare ugacumushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza rero wewe kuri abatari dukeye mu kabare ngo mu bukene tuzova ngo gutega yemwe ngo raba nawe ariko yirera amabrochette kuko aba ni mpande yawe yivye bo baba ariko yamira mitwa nawe ariko yajya amabrochette Awa yibye babona gacambira ngo me ubukere tuzomva ngo gute kugira abasamaze ntimumenye kuri abivye Umuntu atikize tuga igihugu ubu tuzatramubaza Oya namwe nimusigurire burya butare bikabarore ko ufata amahera yavuye mu yose tukayegeranya urundi rwose akuva kwa rugo Kose yakuva kwa tabuze gitoro Kova kwa tabuze umuti Kova kwa tabuze baraba burya butare bikabarore bari kubaka ibarabara ry'ubujumbura gushika kabarore Mugabo yagiye hari mahera ubujuju bwacu mu minsi heze sikure mufashe ibihage byanyu byose mu none muri ko mukanura amaso ngo turashonje sinakuba nkoma induru ninyabu niyo fraude fata fata none muri ko bavuga bihazinde nari nabwira genda mu biguru hamwe mwabishora genda mu bitane none mwabitana mvuga mukarerekera abafraude bakabirereka bikagenda troye ibigori biragenda ibiharage biragenda ibyo zacu zose murarungika genda rero mu bizane turaho ko nari babwira mukaka kumva ngwe ntabari kwibwirwa n'amaso mugabe ingora nuri umuvyeyi umwana ashonje ucurira ngo wanka bangwe ntiwankaza ndandara mugabo aha ni imana yashatse kubereka ubujuju bwanyu kugira ntimuze musubire kuba mu bujuju iramara maji aho imana iguha ikameza ibintu ukimbura byinshi ugacuvuga ngo byose ndabihereje ku isoko ejo bizobara abandi tumere nk'imarankoni twara abantu